na kore o e urie O ka I manu noho ai kei Ia I makaraya o ke kaha O ia kei palana marie urie Ulili hoi Ulili holo holo ka kei O ia kei walana marie urie Thank you.